Amina. Wewe unaona rege.
Niko nini?
Haya baada.
Nataka kitu hapo.
Uliza kabisa kabisa.
Uliza kabisa. Ikiwa ndani.
Ikiwa ndani.
Uzishikilie tamu.
You want an easy one? Yeah.
Yeah, one
uncle.
Let me
what? Ule bro amele. Baba, just about the selection and?
Mami.
Zabalaya.